Hello guys, imbahi kaze kuri Olivier Fernandez. Reka makuru yacu tuyatangirira Paris. Batubwira ngo isise Messi ejo Lionel Messi ku isaha y'isasaba yaramaze gusezera umuryango we rwose muri Espagne. Saa cyenda yaramaze kugera I Paris aza gusinya amasezerano y'imyaka ibiri harimo na option yo kongeramo umwaka umwe. Iyi akaba rimwe muri attaque zaba zikomeye cyane, attaque ekipe ya Paris Saint-Germain izaba iyowe na Lionel Messi ndetse na Kylian Mbappe na Neymar Junior urundi ruhande. Lionel Messi akaba agiye kujya hembwa 650,000 ku cyumweru. Anga tugiye kukwereka abakinnyi ba Paris Saint-Germain bahembwa agatubutse kabisa bagiye kujya bakonsoma ikipe muri iyi sezo ya 2021-2022. Ku mwanya wa mbere turasanga Lionel Messi agiye kujya ahembwa 650,000 ku cyumweru. Ku mwanya wa kabiri turasanga Neymar Junior agiye kujya ahembwa 490,000. Ku mwanya wa gatatu turasanga Kylian Mbappe ahembwa 310,000. Ku mwanya wa kane turasanga Marquinhos ahembwa 250,000. Ku mwanya wa gatanu turasanga Gerard Mari ahembwa 250,000. Ku mwanya wa gatatu turasanga Kylo Navas ahembwa 210,000. Ku mwanya wa karindwi turasanga Sergio Ramos bagiye kujya bamuhemba 200,000 by'amapound ku cyumweru. Ku mwanya wa munani turasanga Giorgio Gianluigi Donnarumma ahembwa 200,000. Presque Kimpembe ahembwa 175,000. Mario Icardi ahembwa 170,000. Giorgio Wijnaldum guturuka muri Liverpool bagiye kujya bamuhemba 160,000. Achraf Hakimi bagiye kujya bamuhemba 160,000. Leandro Paredes 140,000. Ander Herrera 140,000. Julian Draxler 120,000. Nabo bakinnyi bagiye kujya ba spendinga cyane rwose batwara akayabo ikipe ya Paris Saint-Germain, kimwe n'uko bazajya bacuruza bakinjiza agatubutse. Aba ni ibyamamare ukaba ubona yuko ikipe ya Paris Saint-Germain ijisho ryayo riri kuri Champions League. Baramutse bayibuze rwose baba bamisinze cyane nyuma yuko Kylian Mbappe yanze kongera amasezerano uyu mwaka. Se amasezerano yiwe afitiye Paris Saint-Germain akaba azarangira umwaka wa 2022. Bikaba bivugwa yuko ashobora kwerekeza muri Real Madrid rwose. Fernandino Perez yamaze kumubikamo imyumvire ye kwa kunda abwira ati urazi utware Champions League hano urete utwara Ballon d'Or. Kylian Mbappe rotino akareba ari muri Paris Saint-Germain na Ballon d'Or azatwara ari kumwe na Lionel Messi bikomeje gukomera cyane Parc des Princes. Reka makuru yacu tuyakomereza mu ikipe ya Chelsea de Bruce. Chelsea ku mugoroba we ejo yakinaga n'ikipe ya Villarreal umukino wa finali ya Super Cup kabisa finali, aho umukino uhuza ikipe yatwaye Champions League n'iyatwaye Europa League. Ikipe ya Chelsea kaba yaje kubirangiza itsinda kuri penalty ikipe ya Villarreal kabisa. Match yari yaje kubirangira ari igitego kimwe kuri kimwe, baza kujya muri penalty. Kepa Arrizabalaga aza gukora igitangaza rwose akuramo penalty. Chelsea birangira igitwaye, Thomas Tuchel akomeza kwitwara neza. Aba ni abakinnyi 10 bamaze kwinjira muri Ligue 1 bahenze. Ku mwanya wa mbere turasanga Neymar Junior yaguzwe $220,000. Kylian Mbappe agurwa $160,000. Millionaire Messi agurwa $135,000. Marquinhos agurwa $75,000. Donnarumma $65,000. Achraf Hakimi $60,000. Eduardo Camavinga ajya muri Lille $55,000. Marc Verratti ajya muri PSG $55,000. Akil $42,000. Kimpembe $40,000. Ahanga tugiye kukwereka transfer zimaze kuba ku mugabane w'i Burayi, zikaba transfer ziteza saga ku isi ibintu bikadogera cyane rwose. Ku mwanya wa mbere turasanga umunya Argentine Lionel Messi ava muri Barca yerekeza muri Paris Saint-Germain, nimwe muri transfer iteje saga cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga Robert Lewandowski ava muri Borussia Dortmund yerekeza muri Bayern Munich. Ku mwanya wa gatatu turasanga Sergio Ramos ava muri Real Madrid yerekeza muri Paris Saint-Germain. Ku mwanya wa kane turasanga André Pirlo ava mu ikipe ya AS Milan yerekeza muri Juventus. Ku mwanya wa gatanu turasanga Sergio Kun Agüero ava muri Manchester United muri Manchester City yerekeza muri FC Barcelona. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Paul Pogba ava muri Juventus yerekeza muri Manchester United. Ku mwanya wa cyenda turasanga Thiago Silva ava muri Paris Saint-Germain yerekeza muri Chelsea. Ku mwanya wa karindwi turasanga Luis Figo ava muri Atletico Madrid yerekeza muri Inter Milan. Ku mwanya wa munani turasanga Bark ava mu ikipe ya Bayern Munich yerekeza muri Chelsea. Ku mwanya wa cumi turasanga Luis Suarez ava muri Barcelona yerekeza muri Atletico de Madrid. Tugiye kukubwira 11 Paris Saint-Germain giye kujya yifashisha iyi sezon ya 2021-2022 mu izamu ni Donnarumma, Bertrand, Sergio Ramos, Presi Kimpembe, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Jorge Wijnaldum, Neymar Jr, Lionel Messi batakisha Kylian Mbappé lote iyi kipe ni Champions League. Wallahi nimwe mu makipe akomeye cyane ku mugabane buraya amakipe ari gutitiza abantu iyi sezo rwose muzayumva muri UEFA Champions League. Kipe ifite attack ikomeye, mediane, defense, nizamu, Paris Saint-Germain rwose nimwe mu makipe yitwaye neza ku isoko ry'igura n'igurisha 2021-2022. Les amis, wakoze gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez, kanda subscribe ubundi dukomeze kujyana neza. See you. Hello guys, imbahe ikaze kuri Olivier Fernandez. Reka makuru yacu tuyatangirira Paris, batubwira ngo isi Messi ejo Lionel Messi ku isaha y'isa 7 yaramaze gusa.